kuzijengia. Changamka haraka bwana, msuka zangu zijengia. Changamka haraka boss. Msuka zangu bwana zijengia.
Please.